Micho y'Ikirundi ya kera. Niko ndabizi.
Nzokwigana ibindimwo bazomufunga. Kandi si black. Gusa uzokwigana ibyo nahoramwe ntibazomufunga. Uza gutemberera intara ukayirata ukerekana ibyiza byayo nibwo. Nuri kuba kidabori mwaro hari banki imwe yonyine.
Oya hari nyinshi.
Toka. Hari beje vakashona banki y'igisoda na kopeki. Gusa
Ewa, nizogoye.
Na Interbank, na Banko Bu, na BCB, na
Ariko barubaka mu minsi zirazibona.
Ukazovibujumbura utaduganya amafaranga. Swati yashire kuri gire money electronic. Eh, mugabo, umenye yuko ukazovibujumbura uduzi mwara 5 utufise, uzosundugwa kubera hari banke yitwa BGF yonyene. Ingo habia yange mu bisegato cyaka kimakimye umvirinda ubindi kindi kindi kujyoje ntanuza kumenya ko turiko turanayaga wana nkubu nishariye ngaje shire ngabwo
cyangwa
se cyana mu depo
sibyo
bashikanye
maya gukira ngaje Bano umusore w'imwaro ubwo se azaba mu mwaro ngo nabasore beza bariyo ndabiro mu Geneve
washajeho
ari mu Geneve w'imwaro moya 2 3 yindi angari ku mwami nka sami
yo
yangi teki ya Tragutuara Sunik, Sunukumuja. It's a long gun and I came.
Uja, it's
a
long
gun. Buy the bees, I can't get beside. It's not a
chapel, but
I'll leave it to the car. It's
just only look
No,
It's not. I'm going to go to the camera.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Oya bose nabuze gusa nabonye ataba baha.
Barisonera.
Naramaze kwiga kuburana. Baramaze kwiga kuburana.
Wapi?
Eh ubigenza gute? Umuntu akuri iyo muzigo bigenza gute?
Nta narimwe ndake.
Nabe kuri kijya kidemo cyambwiye no.
Kike. Ngira wintaye kize kuvuga.
Nzenda yewe no mpamvu sanga.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. Gusa uzo kwiga nivyo nahora amwe ntibazomuvunga uza gutemberera inara ubuka irata ukerekana ivyiza vyayo nibwo gusa ibivyi wanje vya moya moya mbaya mbaya
nabona
ari umuji numvise ngaso yindire mbitwa moya mbere ash azo sondo ama ekanimanukire azi bujumura barahumbuye unumubogare w'imwaro bakwita gute rero
yanga
kwe kwitwa yanga niko kwitwa nyene kuri karanga muntu
eh
papa uri mu star
mu star
we nyene uri aha nyene mwara muri kayokwe
aha nyene
niko kwe kidabori mwaro hari banki imwe yonyene
oya hari nyinshi
toka hari beje vakashaho na banki y'igisoda na kopeki gusa
Ewa, nizo wakoi?
Na Interbank, na Banko Bu, na BCB, na...
Baiko barubu baka mumisi zidura zivona.
Zigura kwa wanyamu ngarumbika mafaranga mwanzo.
Namu mifuko.
Namu mifuko. Umunyamu ngarumbika kuhizira mwakubitza mahera vile, majiwazi. Hari banki iyi. Hari BGF yo nyene. Sitadiri nga mumu nari hanza hobi gati umanda kurumika mera kuru Western Union.
Ukubitko. Hey, iriho, iriho.
Inde?
Western Union iriho.
Haja mwari BGF?
Ya no kwibarabara iriho.
He.
Ah senta ya twachi.
Western Union muya e bank.
Ah jis. Bank ya osindi sizi friend. Oh irakora nene makifare muri bank.
Eh.
Oh yeah. Ya nabonye iri kabisa.
Akuna hari bank imwe yonyene BGF. Ukazovi bujumbura utaduganya amafaranga. Swati yashize kuri gire money electronic. Eh. Mugabo umenye yuko ukazovi bujumbura uduzi mwara tano utufise uzosundugwa kubera hari banke yitwa BGF yonyene BGF banke moya tu umva rero yuko ari mbaya mbaya yene kwari nyama nyama wajya mwarumva yuko ari ngorane ntibabi mama urasundugwa niba ararikagwa so reka ni ujya musozi utwa guturi ari
uriya ni gisase
mbe ifota ni he
fota no chatwat
chadrate sawa so ndabona namaze ukwiza iminota yo kubatakariza umwanya ugomba gutangiza abantu umwanya n'imiburi buri urabagira utuma tashuma eh nka nta ikintu kizima twavuze
na kintu kizima kirimo
eh wey akirimo man kugwanura umunyamwa uvuye ubujumbu uduzi mwaro kugomba kuza wibayinkanije amafaranga eh ko ngaha n'abanyamwa bonye ntibizera banki hari banki imwe yonyene BGF So nuko uzokwiga nino noti bazomufunga hama ngomba nisubirira ibujumbura aha nari ndi mwana